So hii ni FAW gear 6. Ndaa kutemonstrate tu vile inaenda. Gear 1 ikiwa kwa neutral na kanyaga hivi unapeleka kidogo tu hivi. Gear 1. Then gear 2. Gear 3. Gear number 4. Gear number 5. Then gear number 6.